Yenzalula la expression ingu 28 a to the 4 b to the power 6 oyohlulahlulwe ngu 7 a to the power 9 b. Indawo yokuqalisa xa sisenza lingxaki ukuhlula le expression ngokwe terms. Mandinibonisiza kanjani 28 ohlulahlulwe ngu 7 item yethu uqalisa ngu 28 ohlulahlulwe ngu 7 28 ohlulahlulwe ngu 7 uzawuphindwaphindwa kunye neyesibini item sizawuthatha no a to the power 4 ohlulahlulwe ngu a to the power 9 term yethu yesibini ke leyo a to the power 4 ohlulahlulwe ngu a to the power 9 ndifuna ke niqaphele ke uba akukwanto ndiyitshintshayo xa ndibhala tshintshayo kulaa expression ndiyibhala nje ngokutsha nje qha okokugqibela ngoku ndinalaa b to the power 6 ohlulahlulwe ngu b ndibhale b to the power 6 ohlulahlulwe ngob ubunophindaphinda inumerator zakho ungazifumana zontathu kwi-expression njenge-denominators uzawufumana zontathu phayana ndizibhale ke ezi terms zantathu ngenxa yento yokuba bendifuna ubhala ii-terms ezifanayo zodwa mandindibonise uba ndithetha ukuthini u-28 hlulahlula 7 uzawunika impendulo engu-4 okulandelayo sizawuba nalaa a to the power 4 ozawuhlulahlulwa ngu-a to the power 9 uzawuqaphela ke phayana ii-bases zakhona ziyafana xa ii-bases zifana uyakwazi uthabatha ii-exponents yiloo nto ndizibhale ngolu hlobo yenza umsebenzi wam lula sizawuba no-a to the power 4 uthabatha 9 uzawunika uthabatha 5 ke ngoku leyo negative 5 ukulandelayo ndizawuba nobani b to the power 6 ohlulahlule ngob zawuvala ub ii-base naphayana ziyafana u-6 thabatha 1 u-1 asimbhalanga mandimbhale kodwa ukhona 1 phaa ub to the power 6 hlulahlula b to the power 1 uzasinika ub to the power 5 ngu-6 thabatha 1 uzasinika u-5 sigqibile nantso ke impendulo kodwa uba uyifuni la a to the amfuni la a to the power negative 5 singayibhala ngokutsha singaba no-4 sibhala ihlobo leqhezu sibe no u-a to the power negative 5 uzawufana no-1 over a to the power 5 u-a to the negative 5 uyafana no-1 over a to the power 5 uyafana uphindaphinde kunye no-b to the power 5 le nto singaphinde siyibhale ngokutsha sibe nobani 4 b to the power 5 ohlulahlulwe ngu-a to the power 5 zozo ntathu ke ezampendulo uzibona phayana ziyafana akho kwamohluko sizenze lula nje kuphela